Sanibonani guys, igama ngibele ngiphathela amazebela uMkhokha ngomhlaka 30 October. Guys, siyakhumbula ukuthi nobuntu uhambile waye emasosheni kodwa ke uhambe sekhokhele ulwazi ukuthi aye kwi-date noGabsile. Ezibuhlungu kwezithi, lo lwazi amkhokhelile ukuthi aye kwi-date noGabsile ubese senayo uphathini, lo phathini lo umngani wakhe uGabsile. Ufike ekhala ezimathonsi-ke ugirl etshela uGabsile ukuthi ulwazi usemshaye ngesitina, usemane wamtshela ngo-last minute ukuthi angeke asaye naye kwi-date. Uyabuza kuGabsile ukuthi izathu uthi isiphi, usethi ulwazi uthe usethole omunye umuntu. Lapho bandla kudume unopotiyane-ke uGabsile akazi nanokwazi ukuthi lowo lwazi uyena lo azogcina ehamba naye aye kwi-date. Guys, useyakhala-ke ke uJabu uyasho ukuthi impela ekhaya besengibatshelile ukuthi ngizohamba nolwazi mina, futhi okuwese bese sesithenge ngisho ama-matching outfit, ngizokwenza njani-ke mina manje. Useyadiduza kuGabsile ukuthi thula mnganami, uyabazi vele abafana bayafana. Useyabuza-ke nomunye umngane oseceleni ukuthi hawu, kanti ekhaya kini sebeyazi ukuthi impela nje ngiyathandana nalo mfana. Usethi hayi bo, ngaqala ukumthanda sise-primary ulwazi njengoba sengijikela nje manje. Yo guys, usazoshuba-ke manje. Ngiyazi kona unobuntu bandle betshile ukuthi uyalungisa, kanti-ke uzobhidliza ngoba manje kuyacaca ukuthi uJabu noGabsile ngeke besaba abangani, bazobe bebanga yena lo lwazi lo. Hayi-ke okunye-ke guys, ayimpela sengathi inhlanzi ishelwe amanzi ngoba ayuNomkhosi ubekade ehleli laphaya endlini engazi nanokuthi enze njani. Wayethole sebamba ucingo-ke manje sefonela uSphamandla wonke guys. Uthukile-ke noSphamandla mebona i-phone call evela kuNomkhosi wonke, wathi hayi bo Nomkhosi, ngifonelwa wena, ecabanga ukuthi mhlampe kube yiphutha. Wathi Nomkhosi yebo mkhululi. Ha, ngithi nje ngiyacela bandla, ngicela ukukubona ngasese noma ungeza laphaya endlini kaNdlovu uzongibona kuyaphuthuma. Eyi, wathi uSphamandla, eyi angiboni ukuthi kuwumqondo omuhle kodwa loyo. Wathi ngiyacela bandla, kube bikhona enye indlela. Hayi, bengizokwenza ngayo leyo ndlela kodwa ayikho enye indlela, ngicela nje uze, ngiyacela mkhululi. Guys, uNomkhosi lo kade thuka uSphamandla kungekudala, esho ukuthi uyintandokazi kamanzi mande, ambiza ngale nto le, namhlanje umbiza ngomkhululi. Uyamdinga uthi akeze uzombona ngasese. Ube ukulivala kucinga uSphamandla, kwaqhamuka unkosikazi wakhe uMabusi wabuza ukuthi hayi bo, ufunani uNomkhosi? Wathi uSphamandla, ayi uthi ucela ukungibona kuyaphuthuma. Wathi uMabusi, kulungile myeni wami. Ukhumbule ukuthi loya muntu wesifazane uyilunga lomndeni, ungumakantuthuko. Kwenze lokho akushoyo, ukwenze ngoba umakantuthuko. Hey, wavuma kuSphamandla guys ukuthi uyothini kuyena, sizothola ngekudala. Aphela lapha kamazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.